vibe. Ah, Ogo Chico tem vibe. Ah, he's my champion. Ah, Moreiro Razera, uri mupenyu, rume dzaiya musiki, yakakuchengeta, vai janya, nobody disturb, uri mupenyu. Ah, Moreiro Razera, uri mupenyu, rume dzaiya, yakakuchengeta.
Success.